Paraguai.
Because
I come from Nigeria. Because we monkey.
Because we ninzoga ibitoke bayikora abaze ibitoke.
Mhm.
Eh, asukari rimo.
Mhm.
Eh.
No vwe kwa rugwago.
Ah, c'est yi rugwago nuko iyi irimo malt.
Mhm.
Donc ils veulent bien faire bien.
Ego
abaze igitoke.
Mhm.
Ama bakacha bakoresha malt.
Umumwiko nziyoza amazi hari cyagitegaza amazi ari ni bujumbara rero kubera bara ko ari machine niya twarindiye ku niba heza extension tugaruka rero dusubiye dukore soma nyinshi dukora nizo zindi zubazi hari
gayeri kacu tugira abarundi yuko ara kayeri keza kandi bakitege ku bwinshi nko mu mwaka umwe uri imbere zizoba nyinshi cyane kandi mu gihugu cyose bazashobora kuzironga
umuvandimwe wanjye yitwa gute
je nitwa Janvier
uje jiki muri staff
ni mu agent commercial
uni agent commercial wa Burundi
Burundi
Brewery ngakorera ingozi
ajumbura
eh ajumbura
ah
ngoro munyengozi sinabwiye gusana
tudukorera ni ujumbura kwa dusi agent ngai ujumbura mu yasa
ari umuntu agakura kani he
ayi ujumbura ku mutwenzi ziriyo
kudasifungasi
I'm going to go to the village.
Film turacyabandangana film ya made in Burundi right now the content ndiko ni soma
kwa yuguru yewe no ibori kwere gwai
ngoko
mengo ni nuzi ikozwe muki nani ngo nyishure none yo cyangwa umva amasoni nani ngo nyishure ushobora kunyishura nini uratinye Hey,
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the next one. bidandazwa cyane cyane ruguru cyane cyane ngozi ngozi hoza amazi hari zagitegaza amazi ari ni bujumbura rero kubera ko ari machine niya turarindiye nibaheza extension dusi tugaruka rero dusubiye dukore soma nyinshi dukora nizo zindi zuba zihari
rero uko twatuma zigiye dukora cyane cyane amazi amazi sangwe yo
sangwe amazi sangwe ndayabona cyane
iyo twari ngo kenshi cyane ngai bujumbura cyo twadandaza cyane soma nawe urumva reka mwe kamwe ku mabara amwe amwe yewe bamenyereye
ni société ni ni Burundi Brewery sivyo mwibonekeze muri made in Burundi niki kinyobwa cyanyu cyasoma ko sangwe yo ndayazi bujumbura sivyo kukinone ikinakizanye nga mu gihe twege bujumbura tumenyereye
kumva
nubundi ni made mukizanye muri foire y'ibujumbura nubundi ni mwava ngabiheze ndusubira kukibona ni mwakizanye iki
abamuzo kibona twakizanye kubera kumva deja twege society yacu ni Brazil amazi dukora amazi gusa uzenya ni
twiri ndi kuri indi ko ndanywa niyo mpene sane sane
kumva yo kubera ari BR tuzo gukora BR twayizanye kwereka barundi yuko nyine twama ikinyoga gihari kora bakimenyere kuva kera gisanzwe gihari gusa production ni abanyinshi mugabo inzoga irahari bituma twayizanye mu Bujumbura reka abantu yuko inzoga
none ga mwene wacu inzoga ngiyitwa ikunde sivyo umutanga example ya Brazil iraproduza amafana mugabo ufate nka Bralirwa example iraproduza amafana agakwira igihugu cyose ko kisofi gitega none bakora gusa ya kiyera sivyo nanyongera kana nyungana kuna ita dushikira nga none haburi kikugira i content yanyu idakwira mu gihugu cyose ko ndumva bana kanu ka novera bis made in Burundi kanu gafise karita
ngumba nibyo nakubiye production ntiraba nyinshi ara kubera
haburi naho nyene ndi haburi kikugira production yayo ibe nyinshi kubyo yokwira kuri territoire international wa nashaka bikaba ikabana export
osinzi uko nawe nakugiye kuturi muri extension kwa kwaragura
kuva 2014
oya bora imbere va muri 2013 bya twatanguye 2013
yego cyo 2021 imyaka
instance yo yatanguye muri 2016
ah
cyo twara kugiye muri iyo period instance kandi kuboneka cyane kuva yo baheza kugira instance ndisu cyabanye nshwe ari byuma twazanye byuma byinshi cyane bizoshora gukora n'izindi atarizi cyo gituma rumva production ntiraba nyinshi nabona kumwe abugiye ngozi bwigitega kubera hari yari mu ntara nari hafi kubera izindi kuzinye kuva hoho zigumaze hari ni Bujumbura kubera marche ya conference y'indende cyo gituma zitaragira nyinshi kubera urumva tuzanye nkeyi tusanga ni bya bintu kuramira ati no musi ziheze ejo umuntu arazuza kayirondera hanze akayibura ngo urumva rero mugabo tuguma twereka barundi gusa yuko soma Burundi gihari
okay
yego
naye ma commentaire mu maze kuronga ngo je ndumva kameze neza nuko ntaratumenyera abanyanyi bako ama commentaire ya kwikwisha ko ngaho
abanyanyi bako bavuga ko ari inzoga ibashye cyane
okay
era nakayero urumva gukorerwa mu Burundi karajyoshe karajyoshe kandi cyane cyane nika kame n'umutwe ngo bivuga ko ari inzoga itongeye mu isukari
ngo nagomba ndakoraza
ngo ngiye gashitse mwa wumva ukigere ngo nta alcohol yayirimo ni 5% ngo kigerera okay mu gatondo vuye mu byo kumeze neza nta mode tete ugira
okay ndaka ni akayoga agaformule kaza ngo na John Chris umva ni made in Burundi jana kwijana
Burundi jana kwijana yego
okay urumva ko filme rero iryoshye akajambo kamwe rero kubakunzi rero bakaheri rero
bakunzi bakaheri kasoma Burundi
bakunzi bakaheri gusa bamenye rero twa turabanya Bujumbura mugabo soma Burundi nayo tu
ni twinshi umva hari utwe twa proze rutwe
bakunzi rero batari bwa kamenyera kano
kaso akaheri kacu tugira abarundi yuko arakaheri keza kandi bakitege ku byinshi nko mu mwaka umwe uri imbere zizoba nyishane kandi mu gihugu cyose bazoshobora kuzironga
gusa muraduhereza ibiraka byo ku branding ariko niho kazi twese
yego yego kubera bumva nk'iyo extension iheze bizujyana
marketing marketing uramaze kwa ningene bra udigirira promotion amaya doya amafaranga tukayaje
antuka society zose niko bimetse
ese zose
yego
bara udinije zumbe janye mazo
se umva yo yatangwa imyaka 60 gamutama umva tungana natwe tende maze imyaka
kandi yatangwa n'abakoloni mbwa ni sample za barundi
umva yo yatwege ku
bara amafaranga yero
tuzishikira bukebe kama amafaranga tuzoba amara tuzoba akatsi
so akunza project yaje ko mubona mu mvande mwanje twa gute
je ni twa janvier
uje jwigi muri staff.
Ni agent commercial.
Uni agent commercial wa Burundi, Burundi Brewery, ngakore ringozi.
Ai Bujumbura.
Eh Bujumbura. Ah. Ngoro munyengozi.
Usina buye gusana. Tuko kuri ni Bujumbura, kwa dusi agent ngai Bujumbura amwe asiatsi.
Ari umuntu agakura kani he? Ai Bujumbura.
Ai Bujumbura ku mutwenzi ziriyo,
kudasifugasi.
I am going to go to the Burundi.
Ira kingi
uva ni iwacu ni twege
rekanda rekanda
iwacu amuka formule yacu bumva nawo ndi
mbona bona kajya ka
kabebene
pana kabebene harakantu ka swate TM cyane R
bose nzi sinzi gukari ku mugabo twege ni marque yacu
marque de pose
yacu iwacu kabisa naba
safi sana so uzo kwigana inota zofungo urero no munsi ndabwiye yuko turi mu mafere uzo kwigana inota zofungo ibyo se ni made in Burundi ni bon made in Burundi uzo yigana
zofungo